umushoferi wari ufite utubazo mu nda yatwaye shebuja, nuko bageze mu nzira ananirwa kwihangana abarasuze, ariko bya bindi bitavuga. Nuko kanya gato imodoka yose bitangiye kunuka, ahita abwira patoro ati: "Patoro, fungura ibirahure, ndumva hari imodoka isa n'iyakandagiye amabyi."